Okay. Ah, nee, nein. Ah, danke.
Alles.
Aber Physikap. Urelo, Ndrichenka, Ndrichenka, Kutekera, Kira, Kito. Prima, murabibona. Sindatangura YouTube kanal ariko ajye nta YouTube kanal nzogira nzokwamangira amabloge yiwanje gusa nshaka abafori yare sinshaka ke ibiye ndabigira barakuje ubu rero ngomba ngende Kigali Tanzania Burundi Uganda Kenya tuzoraba yo tuzoshika ahanini nshaka kugenda Kilimanjaro Kilimanjaro namudashaka kugenda kugenda kuva kera sinzi ku ikamera iriko so skol cheers good Merry Christmas and Happy New Year. Yep. So I'm going to do again. So, Maisha, Malefu, Maisha Magumu too.
Okay. December. So we're going to Kigali turasubira mu kanya
Ndikona tangura dafer ndagira ama
Yeah.
Yes, boss. Nshaka untware Nyabugogo.
Ubone chata.
Ah, okay, po. Yang guru je aku buat program. Thank you.
Amigos, amigos. Ok, ya inungwe wey mbeho anye murahabona ni mukibira ni inungwe and I'm alone with monkey a monkey iri ngaho inyuma yanje iri hajya yeah you see so we just yeah go on. The fun things is in our bars ariko mfise view nziza murahabona sometimes it's quite relaxing. Yo, I'm in shamba. Jesus. Yeah, you can enjoy Inungwe Park. Sounds a good guy, so look at them better. Oh, damn. Jesus. Dun, 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 dun.